Whakatuwhere here, he whare hou I te pokapū o te taone o Tautahi I te rānei, ā, hei tā etahi, kuia te whare e tohu ana I te oranga mai o te taone I te whiu aru aumoko. Hei tā te pūrongo a te Okiwa McLean, nā Ngāi Tahu, I oti ai te whare nei.
Ka mate kāinga tahi ka ora, kāinga rua.
This gives us an opportunity to have our footprint on the landscape that's also telling our stories and acknowledging those that have gone before us.
Koinei te wāhanga tuatahi o te whanaketanga o Ngāi Tahu, he 85 miriona tāra tōna wāriu, te wāhi I tūai te pā o King Edward Barracks. Tētahi o ngā wāhi hiamo o te taonge o Tautahi, mai anō I te rūnga oru ai moko. He mana nui tā Ngāi Tahu me Ngāi Tua huriri ki tēnei whenua.
We've played a very active role since the very first earthquake and continue to play an active role now. So not only on the sense of the rebuild from a commercial sense, but also on the social sides.
Ko Pita Te Hori te upoko tuatahi o te iwi o Ngāi Tua huriri. He wāhi āhurutanga mō te hunga o o Tautahi, me te aha ko whakatūhia ngā kōrero taketake o te whenua nei ki ngā rohenga o tēnei whanaketanga.
Whare pā was a place that sustained our people. In our modern context, you know, this is a place that sustains our people in a different way, in the commercial sense of our commercial company.
Mo tēnei kaimahi nō mua I te tau 65, ka hoki ona mahara ki ngā wā o mua.
Corrugated iron was the barracks, the main part of the barracks. Have a look at it now. Completely different. How different? Extremely different. And what I like about it is being maintained as a Ngāi Tahu property, not sold on.
This gives you a sense of actually we're getting somewhere. When you've got offices that are actively being used now in this particular centre, you've got the wee cafes, the restaurants that are popping up, so it does give you a stronger sense of people returning into the central city.
He ofa ki te nui o Ngāi Māori o Tauiwi anō hoki I whai wāhi ki te rāngai hōia, ki te rāngai prihimana. Anō hoki, Te Okiwa McLean, Te Karere.